ewo kekusa bra ye share Ramadan asa kwanchi ase no boze mi ma ye bia na kusku ho no yo majin se obachire komuni bi anaso ba ye fasting ni bi na eno ena school ni panyi fo chire se school ni sheshe ne nemre mu no enya de esese mutu makwan makoda bi otisa akoda bi bi otisa sanse nkoda na pom di ho no eya de ebu school ni pa na se school adwini ho ye pa anti no emra ni sheshe da ho no me so bi edi so pepepe ense mi koba asa no ema ekopi abontin ma ehu sebe ye deja oga na memu ha na sebe dwomu pom panyifo bi eye enkremufo a wo mra sebe dwomu no ekwo school ho ne school no panyifo kosi nkonwa to ato adwene kasa bebere na enu achi ana Ghana education service ade nkrata ekokoma Wesley Girls Senior High School ekwo people so panyifo se omo hwe etu sa na mo yi na san krata omo de koye no eye meede di kan ana ewura kasanda twuma mpofo ono no da asoye a na senkrabata a ehwe da obo nsam so GES no ne sa ehyaseye na cheche mom de maye ne se womo ehye Wesley Girls se emaye ano womo ehwe na womo emom kwan na omye akonche no na eno achi no so amaye na busuafo so mfa nkrata enkoma school no panyifo se se koba se bia emaye yi ekokoye akonche na so mapo ngde nsam koto chimu a school no obi amabo nsu bo bia na sa wofo no obi bese wala wala na sasem iba bonten ena Methodist asafo no akwa putupurumu enhyemu na san hyemu a moye no Methodist sofo pon most reverend Dr. Paul Kwabena Boafo wono ena etinadwamu ema saa enhyemu no ekɔ so na bo mu ye enhyemu no wie no enkrata Methodist asafo nda ba bonten no enu nie wamo kyerɛ sɛ wamo saka enkrata afi GES ai wura kasandra chuma pofna nsasha se ehye suku aye Wesley Girls Senior High School okay ko so se e Miami nu no omo mmom nkyere kom no na fo mawfo nso omo hwe kwan se omo twere nkrata na dia kase ebia nkwada no akonchie nimu no omo koyare a eyade a suku no enim hwe na Methodist asafo nkyere se sa osha GS edito Wesley Girls Senior High School no enya dia ye Methodist asafo no omo bojo sokra na nkyekye mom de mai ne se school yi yete ye no emfi oha ede wotwe nsia nie 186 years ani yetere Wesley Girls Senior High School na sa school no ebetumi aka sa titi panyifo bebere a ye nuanom ma kremufo ma titi wati titi trakase kase ako school oha omu nyina di school no mra so pepepe a obia anye basabasa bia na se oha obia ensi asabre kra no na kiruya kruya ewo ho na so school no mra no esuanfo yi di so a wo ye bia antumi ankwankoba omu kra na no enam panyifo kire se se GS ehye school ne kate se wo mman kwada no enhwe na mo nkyere kom no a na se mfie bebrebe ni a school no ehye hye no omde aye adwuma na ma school na gidini school ni gina na nanso no bia password ne bab ko ho no san hye hye no na se omototo na se enti Methodist asafo no ehye se enya de asan hye hye a GS de aba no ompe no so ne mepe no so echina na mo hwe kwanse de ombe ye biara e de aboa ama homa sua en kwada wo Wesley Girls Senior High School okay kusu esua no school no e de ba ma omo na school no mra so no obia be du so amfa ba bia onipa ne fi se ne be e beboa na school na mamre no e betumi agina pintin en semi ana se nkrata ba bo ntin e ye right Reverend Michael Bosman o ye administrative bishop ana ne sasha se e de ma Methodist asafo no